Welcome once again, Apagu Bush TV. This is the 7th installment. Thank you for joining us. It's always a pleasure keeping you entertained, giving you information, entertainment, as well as education. My name is Lama Lee Moon. This is Bush TV, like I told you, and we'll tell you over and over again, because there's no other platform that is going to sort you out just like now. Sisibongi is going to be talking to Mr. Mkwinti from the city of Cape Town, Betetange Energy Renewal. He has a climate change as a factor that affects everybody using electricity and coal, and it is damaging the environment. So let's hop around and see what they have to say about this.
Moloni Bahlali, igama ndiyibongi, ndiyanamkela kwinkqubo yethu yangolwesibini rhoqo apha kwalapha langa audiovisual initiative. Inkqubo yethu kaloku isokoloko isiphathela iziphaka zishushu iindaba ezamabhizinisi, ezedivelopment ekuhlaleni, ezemfundo nakwezenzekayo jikelele kwintshona Koloni. Namhlanje ndiniphathele umnumzana uMaqethi osuka kwi-energy and climate change. Masikwamkele mnumzana kwisidudo sethu sakwalapha. Khawusazise ungubani?
Mandizibulisele nam okokuqala, igama lam nguphindile wakwamaqithi. Ndiyimeko memba ejongene ne-energy and climate change kwisithi ofida.
Singantoni namhlanje?
Namhlanje sifuna ucacisela abantu ngesicelo esithe sasenza sisisixeko segama, apho simema bonke abantu abanee-ideas ezinothi zisincede ekuqinisekiseni ukuba isixeko esisegama asixhomekeki kakhulu ekufumaneni umbane kweskhona. Sikhangela abantu abanee-ideas ezithi nantsi enye indlela enothi isetyenziswe ukuqinisekisa ukuthi abantu bakuthi bawufumana umbane. Uba nje ndingachaphazela imibenzi, ngokwepolisi elandelwayo ngueskhona xa kufakwa umbane, kukho indawo apha abantu bakuthi abahlala kuzo ekuye kunyanzelele ubana singawufumani umbane ngenxa yepolisi. Ngoku sikhangela ke ngoku abantu abanaza nezinye ii-alternatives abathi ngaphandle kwale polisi nantsi indlela enokwenza abantu bawufumana umbane. Loo nto leko siye safaka ke esi simemo sisithi ngoku umntu onee-ideas makeze ngaphandle.
Njengokubana nikhangela ezi ideas, zii-ideas eziluhlobomi ezi zizawuthi zenzele umbane ube khona kubahlali majikelele kwintshona Koloni?
Sinolwazi lokubana kukho amandla ombane afunyanwa elangeni, le nto ibizwa isola. Sinolwazi lokuba kukho amandla ombane afunyanwa kwi-wind, sithethe nge-wind energy. Sinolwazi lokuba kukho amandla afunyanwa kwi-waste, apho sineeprojekthi ezibizwa o-waste to energy. Siyayazi uba zikhona ezona, kodwa asinazo apha kwisithi nalo mzuzu sithethayo. Into esinayo ngabantu abathi bangayenza loo. Ngeso sizathu ke ngosithi ukuze senze izinto ngendlela urhulumente afuna ngayo, ngendlela e-open ecacileyo, masithi bonke abantu abanezo ideas make beze ngaphambili. Umntu asixelele yintoni le acinga uba yena angayenza eza kwenza ukubana abantu bafumane umbane, ngoba into esingayifuniyo yinto uba kubekho abantu abangakwazi ufumana umbane. Eyesibini esingayifuniyo kuxhomekeka kulo mbane ungcolisa kakhulu umoya. Uba kundivile xa ndisichazayo apha ndikwajongene necala esibiza i-climate change. Climate change ilwa kakhulu ke nee-carbon emissions. So sifuna abantu abazawuthi nanga umbane ungafumaneka, umbane oclean, umbane ogreen, yiyo leo kufaseka lo-green energy. Yiloo nto besenzayo.
Abantu ke ngoku masithi banazo ii-ideas abanabo apha ekuhlaleni, ingaba ludidi nabantu olunjani in terms of i-age? Mandithi nithagete abantu abanjani ukubana bangeza nezi ideas, zii-individuals, zii-nkampani, zii-NGOs, sithetha nobani na?
Apha sisithetha naye wonke umntu onee-ideas. Ungayi-individual, ungayikhampani e-registered, ungayi-business, ungayi-university, ungayi-research group, ungangusomashishini othile. Everybody othi ndinee-ideas ezinobangela uba abantu bafumane umbane oclean, because ndifuna uyigxinisa le nto. I-City of Cape Town ililungu kumbutho obizwa isifoti. Isifoti ke ikhuthaza kakhulu ukuba makusetyenziswe umbane oclean. So sifuna ke abantu abazezwa nee-alternatives for ukusebenzisa umbane oclean, singaxhomekeki kulo mbane wamalahle une-carbon eninzi.
Khawusixelele Jengo bana ni chonge ezi la makumufu azawuti achonga ni ele mebo zalombani. Ingaba zikona na ezi ni izi ndo ili meutinizi sisema pandi ni nizisana na la mashishini okani oso mashishini. Okani ama bandu bano kutubona maya saaza manu kwazi ndo bana bandela ni ele mebo ya lombani.
Izi ndo esi noti sikuwazi nizisana aso. Jengo siti. Into yokubana uba uthi after le process kuthiwe nguwe onokwazi ochonga ononazo onokwenza leyo siza kunika isayithi sithi yiyo le ndawo sibonise le nto yakuyixelayo. Eyesibini into esinokuncedisa ngayo kukuba sihambe siyothetha nabantu abo bahlala kwezo ndawo sibaxele ukuba abantu banjena nje beza ngolu hlobo thina singumasipala sibakhululele ngolu hlobo. So basapoteni ukwenzela ubana abantu bafumane le nto bafuna ibona ngoba ezinto zii-ideas ngoku ekuthethwa ngazo ziphaa emoyeni sifuna uzibona egrawundi. Igrawundi ezilawulwa sithi singumasipala. So abantu sabavulela benze ii-pilot project zabo kwezo ndawo sibone ke ezinokweza nazo.
Ingaba ke kwezi projekthi niyayivumelana okanye niyikhuthaza indima ye-collaboration sendisitsho into yobana umanyano lwezinye iinkampani ezisuka kumanye amazwe ingakumbi yeAfrika ukuze sikwazi ukudubulula lo meko sijongene nayo.
Thina njenge-City of Cape Town asithandi kakhulu ubandlululo kodwa mandiyithethe njengomasipala walapha eSouth Africa. Sinomdla kakhulu ukubona iikhampani zalapha local izizwe ezaza ne-solution. Kodwa ukubana ke kuyenzeka iikhampani eza ne-solution ithi kanti iyabaya ngaphandle asizuyikhabela kuthi ngoba sikholelwa into yokubana kuze sibeke phambili kunesifundo kwabanye abantu babazenza njani izinto kwezinyawo. So ngemgcweleyo siyayikhuthaza ukuba makusetyenziswa intsebenziswano siyayikhuthaza ngayo.
Ithatha ixesha elingakanani kumi embeni niye nayifumana inkampani okanye umbutho lowo ukubana mandikhethe uqalise ubana mawuzame uzisa amandla nokubane bantu.
Ngalo mzuzu ndithethayo izicelo zivulelekile apha until i-14 kaJuni. Nge-14 kaJuni ke ngoku sizawubhala. Sawugqiba ubhala ke ngoku iphaneli yethu kwi-department ihlale iasese zonke ezi zicelo zabantu bathi banee-ideas. Sijonge ke ngokuba ingaba kwezi zicelo ngokwe-criteria yethu ingaba mhlawumbi iyayimitha na le criteria because enye yezinto asifuni only pha ii-ideas sifuni ube zii-ideas ezinokwazi uimplementeka. So there will be assessment after besivalile sizijongele ngokwekhampani. Andizunika xesha ndithe ngoba ixesha elithile ngosawuqalisa kodwa after i-14 kaJuni sizawuhlala siqwalasele izicelo ezenziweyo and then sibuyele ke ngokwezi ikhampani eziphumeleleyo nezingaphumelelanga sithi ke ngoku basibonise nazi le nto ukuthi ungayezayenza kanjani.
Ayi ke bahlali nivile mhlekazi khawusinike iinkcukacha zeofisi yakho ukuze abahlali ekhaya iinkampani imibutho njalo njalo ikwazi ukuthinta isiza ne-solution kule ngxaki.
Okay. I-contact endizayinika ndizayinika i-contact yeofisi yam engu-021-400-019 iofisi yam leyo. Kodwa ikhona inombolo okanye i-contact esifuna kusetyenziswa yona xa abantu befaka ezi zicelo ngoba zona ezi zicelo sizifaka kule nasta ibhalwe apha. Ndingaphazamanga ndicinga uba inasika yethu ebesithe abantu babayinasike kuyo mabavizithele iwebsayithi yeCity of Cape Town. But xa uvizithela iwebsayithi yeCity of Cape Town uzawuthi www.capetown.gov.za uthi ke ngo/ uthi mhlawumbi ubuyathanda City Connect or uthi City Innovations. Then that will take you to the portal lapho funeka ungene khona usabithi into zakho khona.
Hayi ke siyabulela kakhulu ubuhle kazi namanxathi. Bethuna sisengxakini apha kwikhondo yaseKapa. Umbane uyaphela. Iindawo ezinintsi azinayo imibane. Kanti phakaneni apho emakhaya nize nee-ideas ngaphambili kwiCity of Cape Town. Sijonge into yobana asinawubona na elinye icebo lobana sifumane umbane na even ngaphantsi kwexabiso esiwubhatala ngawo umbane kwinkampani eziphantsi kwayo.
Thank you so much for that piece of information. Make sure that you tell a friend to hop onto Bush TV, follow us, subscribe and do share so that everybody knows about it. Use those opportunities given by the city of Cape Town. Sisibongi, Mr. Mkleti, thank you for keeping us entertained. This is Bush TV. Keep it locked. There's more to come for you.
Now, ladies and gentlemen, please, I would like you to press the like button and subscribe so that you can get other videos. And please share with your network groups. And if you have any other comments, please comment on their website. Thank you.